mtazamo wangu kwa issue ya doping, mimi ni kuacha athletes, tukimbie tukiwa clean, hiyo ndio kitu ya maana, ndio bado new generation wakuje kwa e-sports because wanatutegemea as the top ones. So let's run clean, let's protect our country, let's protect the image of our country.